On behalf of all of you, my sincere thanks to Vidwan Sri K.S. Kalidas for a very enlightening, at the same time entertaining talk he has given us on the evolution of schools of Mrudangam. And I should also tell you that these lectures that are part of Voices of Tomorrow is co-hosted by Shabda. Shabda is an initiative by musicians T.M. Krishna, Sri R.K. Sriram Kumar and Sri H.K. Venkatram. And they have very graciously agreed to co-host this series of four lectures. So our thanks to them also. So to continue this today's program, we'll have a concert by Sri Ritvik Raja. He will be accompanied by Sri R.K. Sriram Kumar and Sri K. Arun Prakash. Thank you once again for joining us.
Pani pani sa ni sa ni ma pani ka ma ko ti su na ne lu ko ra ni pa sari mari gari ni sari pa mari jani sari pa mari ba sari ni sari bani pa mari ma pa sari pa mari gari jani pa mari sari sari gari ni sari sari mari gari ni sari pa mari jani sari pa mani bani sari ni sari bani pa mari ma pa ni ga ma ko ti so sari gari sari ma bani sa sari la bani ma pari gari ri gari ni sari gari sari ma bani la ni pani ni ba ma ri gari sari sari bani ni hari sari ma ri ri ma bani sa ni pa da ni ba ma ri gari sari da sari bani ni sari ma ri ri ma bani sari gari sari bani sa ma bani ri ma ba sari ma ni sari ma ba sari gari ri sa da ni 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 sa bani ma bani ma pari gari sari sari ni sari sari ma bani ka ma koti sunne nero ka ma koti
Mm-hmm.
Samu seya gavaramo Ma ba sa ni da pa ma Parameshwari Amba Shama Krishna Shama Krishna Sagodari Shiva Shankari Parameshwari Amba Shama Shankari Parameshwari Amba Shama
Shiva Shankari Raja Ravi, 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 Ra Raja Raja Vara Raja Vachami
Vishnu Raja Raja Vara Rajivaksha 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 Vishnu Da 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 zari gari zari ga ma ga ma ga ni ga ma ga ni ga ma ga ni ni ga ni ni za za ni za za ni da ba da za za ni da ba da ni ni za za ni da ba da ba za za ni za ga ni ma ma ga ga ni ni ga ni ni za za ni za za ni da ba da ba za 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 ni za ni ga ni ga ma ma ga ga ni ni za ni da ba da ma ga ni za ni da ba ma ga za ni ga ma ba da ma ga ba da za ni ga ma ga ni za ga ni za ni da ba ma ga ba da za ga ni za ni da za ga ni da ba za ni da ba ma da da na 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 దల చిన్నప్పు దల చిన్నప్పు దల చిన్నవారు దల చిన్నవారు దల
వసుతాని వంటి దేవము Tadari,
ಬರುತ್ತದರಿ ತದರಿ ತರಿ ತರನ ತದರಿ ತದರ ತದರಿ ತಲ ತಲ ತರ ನರಿ ತದರಿ ರರಿ ತರನ ತದರಿ ನ ತದರ ಈ ನನ ತದರಿ ರವಣ ನನ್ನ Three.